equipe muri rusange equipe imeze neza warabona umunsi ku munsi tugenda hari evolution igenda iba muri imyaka itatu ishize wasanzwe equipe igorwa na effectif ariko ubu ngubu ndakeka yuko ari effectif nziza abakinnyi bari kuri nivo imwe abakinnyi bafite ambition kandi dufite na staff nziza cyane izabidufashamo kuko urebye staff dufite muri imyaka itatu ishize akenshi yagiraga amafinali cyangwa ku mwanya wa kabiri muri rusange urabona ko bigenda biza umunsi ku wundi ndakeka ko ingwa ni nk'umunsi wa kane umunsi wa kane ariko mu by'ukuri uko iminsi igenda igenda imbere niko ibintu bizagenda bigenda neza bamwe babasha kwiadaputa muri ekipe
abahungu bameze neza bariko barakora naho ubona yuko bataraba neza cyane ariko novuga kuri jewe ingene iminsi kwiragenda niko mbona impinduka ingene baje n'ingene ubutumeze urabona yo nk'abo twatanguranye novuga kwa gatanu bobo baramaze kuba bafise icyo barushije abandi kuko fiziki murabona ko bahagaze neza ariko n'abandi turavye abasore baje novuga guhera ejo canke ku cumweru urabona ko nabo hariho ikintu cyiyongereko ariko hakaba hariho n'abandi mbona yuko mengo bari bagize iminsi bakora imyitozo noraba nkavuga nka Samuel yaje novuga yaje ejo ukaraba forme fiziki yarafise nabona ko yarameze neza rero muri rusangi abahungu bameze neza turiko turabandanya tugenda dukora turiko turaraba yuko fiziki ma abakinnyi bameze neza toreko mu ndwi zadushobora gutangura gukina imikino ya gicuti novuga dufise nka Blaise yagize ikibazo arafise ikibazo mu gatondo tuba turi kumwe mu myitozo ariko turiko turamukurikirana tubaza yuko nawe dushobora kumukurikira vuba hari abakinnyi novuga bari mu migwi nserukira y'ibihugu yabo bariko barakina imikino ya CHAN hama novuga eseno nibaza ko ashobora kuba yashitse uno munsi onana ashobora gushika ejo ariko nibaza yuko nko mu myitozo yo kuwa kane dushobora kubona ekipe iri kuri 80% hari abakinnyi presque bose bamaze kuza hama tutangure ku natwe gutekereza kuraba gukora ekipe neza abakinnyi dufite effectif ikwiye novuga hariho contact twagize kandi nibaze yuko presque abakinnyi bose twaravuganye twarakonkurira ibiganiro birahari ariko murabizi yuko abakinnyi b'abanyamahanga bo bavuye hanze ubanza kuraba eske bameze gute fiziki bameze gute bategereza kubakorera ibizamini novuga vya medical kugira dushobore kubangasha ku isoko novuga yuko dukonkriwe ama deal yose tumaze kuvugana novuga tumaze kuronka ama accord de principe sinibaza yuko twaba tukiri ku isoko ariko mu mupira ibintu byose birashoboka hari gihe ushobora kurokrita umukinnyi ugasanga ntameze neza nk'uko wari umushaka nk'uko cyo wari umwiteze bikaba ngombwa yuko ushobora kuyumvira ibindi cyanke ugasanga hari ibintu mutumvikanye ko ariko novuga yuko abakinnyi novuga twavugishije cyanke dufise bose presque bose twaremeranije ubu hasigaye rero yuko tubasinyisha hama tugakora ekipe novuga yuko tugiye gushyira imbaraga ku makompartiment yose surtout defensivement offensivement ekipe nka Rayon Sport ifite ukuntu ifite equilibre ahantu hose novuga mu gice cy'ubusatirizi novuga no mu gice cy'ukuzibira novuga yuko ubu turiko turaraba ngene abakinnyi bameze fizikma ariko ntituratangura gukora tactique ariko nibaza yuko tuzokwinsista ku bice byose kuko nashobora kudefanda neza udatsinda ngo ushobore kuronka amanota ni ukuvuga tuzogerageza kubikombina vyose turabe yuko dushobora kuronka umusaruro ku vyerekeye abakinnyi bakiri bato nivyo turafise effectif y'abakinnyi bakiri bato ariko novuga ubu turiko turarondera abakinnyi twashatse abakinnyi twumvikanye n'abakinnyi bakuze bafite experience bashobora kuza kutuzanira kutwongera experience muri effectif n'abajya abakinnyi bato bakaronkeraho uburyo bwo kubigiraho nibaza ko nicyo kintu twakoze cyane twararokwisa abakinnyi bakiri bato ariko ntitwarokwisa abakinnyi bakiri bato gusa twarashatse n'amaprofile y'abakinnyi bakuze bashobora kutwongera experience novuga ni twatangura gukina amamaki niho umuntu yo nzoraba nkaraba nkavuga nti umuntu yoshira imbaraga cyane nga ubu ikintu turiko turakora cyane no kuraba eske physiquement bahagaze gute physiquement nico kintu cyambere niko nda turakora cyane kuko iyo utagize preparation nziza physique ushobora no kugira imvune nyinshi muri saison ibindi navyo nibaza yuko ubu muri rusangi diko ndategura na ntegura na mamacha amikari nzokwibanda ku bintu byose ariko tumaze gukina mamacha amikari niho umuntu acabona ati ifoko shiramo imbaraga cyane ngaha gusumba ngaha ariko ubu urabona turacyari mu myitozo turatangura kugira mu kuvuga umuntu azogerageza gukora defensivement offensivement tugerageze kugira ama tactique zose zishoboka hama tumaze gukira mamacha umuntu akabona ishusho y'ekipe n'abakinyi bandi baramaze kuza niho umuntu ashobora kubona ahantu azoshira imbaraga bafise match retour bari muri Tanzania muri équipe nationale bafise match retour ni le 29 kwa gatatu niho bazokina match retour après match retour bazoca bazushika mu Burundi ndi bazaru premier nibaza ni muri ico gihe cha hagati ya matariki ya retour na le 5 bashobora kuba bashitse ngako dufise n'umukinyi ari hari
Peace out.